zogamba gamba, zolubwa lubwa, zonena nena, zoyankhula yankhula. Yafikaso tunthawi ija ya zogamba gamba, zolubwa lubwa, zonena nena, zoyankhula yankhula. Inde ambiri akhala atilankhula lero kuti dziwitsa akuti antuluka. Akuti antulukatu oyimbayo. Chicheleni kwangu uja dziwa kwangu tuluka. Zokamba kamba, zolubwa lubwa. Akuti Dani lu zavuta antuluka, akungo ntuluka. Kodi muti kwa gwanji. Tatiye nitione, tikambilane, zidayambila pati, zalakweka pati, zuvuta, kodi angachitenji yeyo, komankhani yomwe. Antuluka, zokamba kamba, zonena nena, zochitika chitika. Indetu paja programu hii yomakhala live patsamba lija la wireless ya 265 entertainment lomwe lupezeka pa internet www.radio.265entmag.live. kungopita pamenepo straight mukhala kuthekera kumvera nawo zomwe zukambidwa kambidwa, zulubwidwa lubwidwa, zunenedwa nenedwa, zutinji antulukatu. Inde zamuvuta oyimbayo komatu fusonkumati wala wanji. Inde amutsika malingana kuti yeyo yela tsono tu apo pakhota galunchira pamene nkhani yapotoka mponena kuti akuti iwo utu wakulu sikuti adachita chogogodeledwa, sadakuti adachita chofusidwa, sikuti wina adachita chowakakamiza kuti alembe nyimboyo. Ayi ndithu, akuti iwowo ataona kuti maluzi achapa mthumba mwapha, zochita zasowa nangamchita bwa mwana wa muna patawoni. Adangoiwerenga kuti apatu apa koma adaloweratu nthawi yomwe yogula cholembera kuyilemba nyimbo mwachangu changu kulowa mu studio mwachangu changu sadachedwe. Akuti iwowo tusadachedwe ayi, adangotero kulowa mu studio nthawi yomweyo ayimba nyimbo yochakuka. Producer waigwira kugwira changu changu adainyamula kuitumiza kwawo oyenerawo kuchipani icho icho za changu changu zija kumene kunso atangoona kuti timakukhumba kale iwe. Sadachedwetse koma kuwalandira, takulandira ndi manja awiri. Iwe unalofunafuna osakika sakika, wabwera weka wadza weka. Iwe ususadathe kuzindikira kuti nzawoyo ali mpulani nthawi yomweyo. Amuitanitsa kuja uku kukachita moyimba mmeneku, kukachita mosangalatsa anthu pa msonkhano mmeneku, kukachita mmene achitira muja iyeyo tu adatengeka zedi chifukwa muonelo akazake aja koma ayi ndithu tivomereze zinangofunika utelo. Kufuna kukhutitsa mimba yache ukuwalowa ukuwalowa, waiwala kuti Malawi wake si uyu Malawi tu sapanga nawo. Tsono tinene pano amutuluka ukualiko misozi chuchuchu chifukwa cha uhule inde ukuwalowera ukuwalowera mapanga awiri avumbwitsa ichi chakoma ichi chakoma pajatupusi adagwa chagada tsono iyeyo samadziwa fusonkumati kodi iyeyo sadadziwe sadaganizeko kutiko mamalawi amatuluka komadu dinene pano mosabisa mau mosa jira chetera mosa riso kuti mwina tunena mola kuitsa yai iye yotoimbai makobidi wadya makobidi wagwira makobidi wasosa mboma lija labidalo inde tukamba za mboma lijali labidalo iye youtuber ja adali chikwaya mwaiwala kapena saiwale changu changu adali chikwaya zedi adalemera zedi inde tukamba iyeyo daniyo ataimba nyimbo ija amati lozani zanu ija ina ija akuti peni 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 imene ija iyeyo tu zake zidaela ndipo timati zidaela sizidzadaso koma uku nkuti njiyani pano muti njiyani potizooneka kuti sizulu yenda yayi maumboni komaso mapepala amene adatuluka nzaka izo amaonetsa kuti iyeyo oyimbayo amalandira ndalama zokwana 9 million kwacha akangopita kukaimba pa nsonkhano mboma ilo limenelo ilo lapitalo inde boma lapitalo iyeyo tupajamati akapita pa nsonkhano kukango kwapula 3 hours amachoka po ndi 9 million kwacha izimoti zidausa mapiri pachigwa zidachititsa anthu mitu jenga iwo ambiri sadamvetsetse ndipo ambirife sitidamvetsetse sitinkadziwa kuti sitinkamvetsetsa ndipo sizinkapanga sense at all sizimadziwa kuti kodi zoti zochitikachi zoutani kodi iyeyi nchifukwa chani amusamala choncho pajatu nthawi jangati mukumbukira adagula chigali modo chodula kumugulira mkazi wake uja atangokwatira kumene kachiphadzuwa kaja ndiyesa ankakanyadira ndipo sadalako yayi apo nkuti zuyenda apo nkuti ayi makobidi alukugwa nthumba mphekesera zinanso zinkakamba kuti bomalo ilo lapitalo tunena boma lapitalo lidachita chomugulira iyeyo kapena kuti limamchitira lenti nyumba ina yake nyumbayo idali ku area kuma area area yapamwamba icha mukapito lomo mukapito icha yali longwe iyeyo tu sayamika iyeyo ngosayamika mwina chifukwa chake amalawiwo iwo eni misonkhoyo amuruluka angontuluka kungotuluka basi poti tu zimenezi zimene tamva umoto mzoga gamba masambamo amijezomu mababa shopu masalonimo mabia holomo mulimo semo pamtengo wakajereo zoga gamba zunena kuti amutuluka anthutu amakweya ndipo lendo anthu akuya zedi koma chimene ambiri ife situmvetsa kodi yeyi wachitiranji zimenezi kodi nkusayamika mmene ankamusamalirira awo apitawo aboma apitawo kodi iyeyo sayamika mmene zida alili muja kodi vuto mchani ena nkumati iyayi mwina jiyela iyeyo ngwadiyela zedi ndipo akaona kobidi sagona tulo amachita kuti chu 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 dovu komatu mwina si choncho mwina iyeyo kamene ankalandira kamene adatolerako mwina sadakasamale adajowela maspika adajowela adafilitsa bebi adatani adachita umo adachitira umo mpaka na panu zavuta tsono mmati ata adakadya poti inu mudasiya kugula nyimbo mudasiya adayesa kutulutsa kumwina chimbali inu osamgula nzanu amnasa uchitako izi adayesa uchitako izi inu osamgula mzanu matata basi tu ye adabwelela ku izo amadziwa izo amachita inde zodyera andalezo ndipo potiso awo awo alulamulaoso nawo zosaenda adakamulandira tu kumeneko akuti koma dyera limeneli vuto lake toonani antuluka amalawiyo izitutunenasi zokambakamba chabe zoyankhula yankhula zotokota tokota zimene anthu atokota masamba anchezomu tsono tumwina iyeyo makobiriwo sadasamale chifukwa pano sizili bwino ndithu zavuta inde pano ngati mzibambo afunika alowe apa akaisokolotsa kuti chifukwa chake tu iye uja adangoikwapula nyimbo ija akuti ichayi atichakwera ija anaikwapula imene ija basi kuganiza kuti mwina awayankhule munthu wankulu kuti sinanga kuzolowera ka izemane kandalama kobwera osakhetsera thukuta kandalama koti ukangomenya mabaki awiri atatu pa stage kalowa mthumba ndetu zampweteketsa chifukwa anthu ali wokwiya zedi sitidziwa kuti iyeyo amva motani tidati tipiteko kutsamba lakelo kukaona komatu abale kwasasukila sizuli bwinonso yayi anthu achokako akuthawako kulibe otsala kodi ndinu kapena mwatsalako komatu ukapita mmagulupumu anthutu achita kukumbutsana pano mpano ali kodi mwantuluka kale kapenayi ndikantulukesi iyayi basi iwe pitaso kantuluke ine ndatuluka kale kodi amatelo amalawi olokunkwira nzanuko olonkwiyo umatelo komatu iyeyo mwina adalakwa ndithu. Komano nkhani nkanyamata chinthu china chimene chifunika tidziweko apa nchonena kuti anthu osama atengera kuja amati tichewa chaki sindifuna uchinena pano komanso kumakhala ndi pulani ndalama sizigwa kuchoka kumwamba ngati mana ayi panthawi imene mwayi ulipo tiyeni tizigwiritse ntchito iyeyotu pomwe adala kuitsa mpakuti nthawi ija pomwe adampakulirako anzakewo iyeyo sadachite mwanzelo kufika lero sadziwa kuti kodi angapozipa kulezina kuchoka pati nkuona anakalowa kuwinako uku kosokoneza ndipo walakwira omutsatira walakwira anzake onse chimene chilipo apa nchoti tikwangule tipsede titseke tisamuke tayankhula nako tadziwitsa nako zokambakamba zolubwalubwa zonenanena zuti chani koma inuyo msaiwale kudina batani la subscribe ngati muonera pa YouTube apo ngati mulumvera live chonde nthawi yomwe ija tiyeni tizikumana pano komanso tisadamalize tikumbutsane kuti zokambakamba zolubwalubwa zothokathoka zikuti amtuluka amtuluka alikuti tu akumtulukabe ndipo sadamalize ndipo amtuluka kumene aliko aluli misozi chuchuchu sizili bwino zavuta.